madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaayo iyo Professor Cali Khaliif ayaa si rasmi ah u kala saxeexanaya heshiisyada ay wada gaareen Soomaaliland iyo Khaatumo.
Thank you.